Arefo yansa mamu nyina akwa bebiemu na mra nyansapo dwume die suwe die ene de makwa kwa kupi aware ene bedinto asia enya asem ketwa kra sa wohwe nipa etwe ahie mu hanuma na ese eye owura ye friend se bafo ene musum ono na ware a wosa to ne bedi eka ho se opanyi na odaso yi wohwe na eye no nyamfo jugati a isikando kitan ono ena oyemra che bibwani ho no wonwa na ne ho akwa ko hia firi se wono ena bafo animu usum wode ne ba a ne woto ne din wode ne eto no bafo animu usum no se woti din na emudu empen din se opemso ebodwa na woka wo mu a wo mu di animu no ha ne nka ne sa woka wo mu a na wo mu di animu no ti se wohwe edin na ene ne dwumedi a makiri mu no ene ne kopa bafo animu usum ono ya na woka wo mu di opemso ni ono nu ni ono ne bafo animu usum no ono ne neye waka na ware ene oba a wo mu de na basa si so abumu ti etu din ni asa ware a enya asem kutu enam sa ye no so ama adehie ibinum ya manyofo eni ntini etwetwe wuru wonu ntimu bo biu wonu atwa ahie yi ahai one namfo binum ana kese etwa ahie a wonu gina etwa mfunyini edi ntia eyeye hu etu ewohonu wonu de ohyefufu no woni e friend se bafo eni musuma eni wa ha is ohwa namfo ni bi ni di na chede odi animu ya wuti edi obeka se ni nua pa san se wonu mo se pa 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 mi wi a me bi se mu ne ma hwe se e bi a ni nua san se wo mo se pa 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 me pa mo che bafo eni musum no wonu ohyefufu no drum namfo a che se wonu mo bo anu amande na wa rue ni ne bedi ntuo no etimi ewi pedwo no wonna wonu etwa ne ho asia ba ku di animu a osimfimfi a moda da mo kakra kakra ne efe akonopa a je se amamre ni amani ni ebinu no se di nyina yi nimu asante mantem hanu ye wo abofra na se di amamre ni amani etie no ni na wotwe so ese nefu ansun eho ene ye dito akwadan ni din abako se nkakra bo hun na nya da na ebewu na ne dito ni din no ene se ye hwese akwadan no oba atena se anase wo ba ko akan fuji di ni se nefu ansun no di enru nu no na se wo ba atena se a na wote wo ti wo se ma ni din se ne ebe ya obetimi atena so no ko ni menu nti ene ye twen na nefu ansun no so ansana eja wo wo ba no mumu no obekire din a ye mfanto abofra no ni aye ho amamre ni amane na afi nu no ye di din na ma kwada no ni ewi no kra we no ye di aware ho nchiche e di aka ho a afi ena ye ba di buo mu ade e jadanta ene na die bibia ye de beba na afi nu no ye di abeka ho na aboa ama aware no ene bedi ntio no so etimi ewi peyo na aye kama kama ka bafo ni musum na sa no akono dadan ho na se wa kire se o bafo we enye gidigidigidi enye miliki milika eda fom boko ani etusika tusika tugumisu tugumisu etu edi egunu so a o dadan ho ewu edwom je ebusia ene di nyansapo ba bi edi ma ba bedru no no eye aware ene bedinto enwa bedinto enye ma ba ko edan so mu ni se ade edi din no ana se nipa ye de abofra na eto no no ye de ne to ne na so ka ne de na nke ma kwan obeto ntosuo ne num ntosuo odi egura kura ne num panyini si edi esan ana se ewonsunsunso de ma akwada na wo ba wiase no ti se bia ku se bia ku to obi nko wa boso me nkron na wo nko fa obi seven kofrikwa mu bia emfa ne ba ne enko nkoto no nti ansa na obi de ne ba ebeto obi no no na ewosuban ni yo ene ni wayo ewofie ebusuam ansa na ye de abofra no ye de nato no ene ne ne ma sasa ya na ye nhyeda nkomu pi nanso ne kura no 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 panyimfo no dosukọ ekom a e besise ene no ye nhyeda mfa din bia sabia anto obebi anase obi aba nti be ye din se obetese yesie fro bi judas iscariot ene abrofo no krampo omtutu din basabasa no kra no enya nti bi sa de bia na eyidi mpa ene ye de ma abofra no oba wa wo ba na baafo ani mu usum ebe ye no ho ade ato akwada ni din wonu zo na wodada no ho a wei esika kokko good ene je se wo fra na ne namfofo ne yonkofo mu nso bo ahye mu kana madwuma din na ewi peyo no ene wonu nso edin nchemu di na bamba sɛde ɔmo yɛ bafo ani musum na na ɔno nso ɔmo de na bɛdwum na sɛ na de ampaya ebidwa yegusu yɛ de abakwasɛm no kakra ɛne wɔn amamre ne amane no yɛ de mam na mo nsɛ nyi sitie twɛ konkon kora aka sɛ ebia wɛntimi anya kwan a nyɛ ɔbaa no ho ade na mfumsuo bi ntino awɔ ekokopie mu a ɔma kwan so obetini akɔ na akɔ akɔ ye no ho ade ti nya mfumso sɛ wo no ɔba bi bɛwo nti obi hwɛ a eh na ade na ebia bɛka sɛ obi a odi ɔpumsuo animu wawo ansana ɔkɔ akɔ ye ɔbaa ho ade a asante amamre twɛ konkon na nkasa no nso ntia saa nhyehyɛ no sɛ wawo sɛ wo ne nwuyu de hia ne sɛ obɛyɛ amamre ne amane sɛ fata obi kura na obi wudu ansa na wo kofi akɔe no ho ade nti saa pɛpɛpɛ ɛne tie ɛmra makwan sɛ wo to akɔra ne din no nso no wo de awareɛ no nso bɛhyɛ mu ɛtwa dia na yɛ fua pɛ ne de ama wo sɛ ne bɛyɛ nneɛma ɛbɛkɔnkan ɛne yɛ asetena mu deɛ bronin bɛka sɛ ɛreduce cost no ɛka a wobɛbɔ brɛ ate poi ne abenedie ne ade no ɛte so sɛ sɛ waka adeɛ mmienu ne abom na woyɛ no fua pɛ nti basa ɛma wo ho haw ɛno bi ne maame ne nimasa onimasapa nti yɛ gyana kene nka wɔbɛsapa wɔyɛ ɔbaa mu a sɛ wohwɛ na n'akyi anyam na wɔwɔ animnyam so a kyerɛ sɛ ɛnyɛ asɛm ketewa ɔno nso ne yɛatu sika no a yɛde gu no so no ɛnyɛ dwumadie ketewa nti ɛma yɛ mu nhyɛ wo sɛ nnɛ sika bɛsu paa san sɛ ɛyɛ ne nti ne atwitwiwo adehyeɛ ahemfo ɛna atwa ahyia ɛwɔ dwumadie ti sei a owura dwugate ɛyɛ animnyam hyɛ sɛ wowɔ hɔ sɛ obi sɛ ma wo mede ne bɛɛto no ɛyɛ ana ɛna fom obi nso ne nwɔ sɛ ɛdafom a nkaɛafa apɛpa ho ɛnti ɛno no aha bafoɔ anim sum na wei no wɔɔ sade ahyia wɔ bɛɛ yi anaasɛ a momyɛnhwɛ yi na broni bɛka sɛ suspense moma momfa mo ntoɔ kakra ne yɛnhwɛ baabi a wɔɔ sa ne wɔde kɔ no ɛduru hɔ a yɛnyinaa yɛbɛhu baabi a wɔɔ sa na wɔde akɔ akɔduru ɛne sɛne ɛhyehyɛe no esi etie ese jugati be free second ngram implementem e di aba ah erie na se arefo etu oba ne be ma no ene yesɛ bafo animu sum wona ne hokani wona ndwetru mutu wona ne kɔna kra na ene wonu nti ena yetwa ehia he nyansapo yensu abi pia he efe na akono na ene gye na ya ho se pepa sɛde bɛdi kaka ne nnɛ ɛne nsakyaeɛ kakra de aba na nkakane paa no a awadeɛ ne bɛdi nturo sɛ ɛduru so a kaeɛ a ne ntoma nkasa paa ɛna ɛne die no nti yɛagyegyegyeanie na yɛaka bɔ mu aa nti wɔnom akyɛngye wɔnom afadeɛ no ɛna wɔbaa no wɔde sika kɔkɔɔ a bɛrima no nso abo fitaa nti saa pɛpɛpɛ ɛna ɛteɛ ɛwɔ hɔ nti ɛyɛ amammerɛ ɛne amane a yɛntoto no ase wototo no ase a nese wankasa no wo yaidom ti ni mien kotie we nya mi nipa wo hira aware ne so
yen ya ba ye ba gifti ayi fu she ya se na fo akoma nyina edi machi ebra me ba ye chimedie ya aye very very hia pa ye e wo chimedie mu nyina so se mu aware ya dia nya mi asisi amane ma se ye fantinas asasi so na emfa Melichie embraying set nima at the same time and some boy and my yang and picture a busia and fan shake on your mini minimum. In the Aware, dear Yakupo, any dear Chiba, Escon Yakuposa, Yanakupo, and there was a oh, yes, Christo Demo, saying there if you will be a crime myself, and you will pay Yanka, Obaku for any Obakifty, and boom, Aware Concrum, which I would name a oh, yes, Christo Demo. E tinka wa hu o Yesu ni mu bebi e ka wa fi ba e yesa Yesu mu ja de tem se e bra o me ka wa be she won hu ma enfa ko ye ntiasie odo any to me em bra won tem ma o en ko e wi ye da e wo Yesu kri e bra o de ka wa she no ba so ka wi di me chi ene e wi ye ene e wi ye
ene e wi
me chi na adofo nyina ni mu
me gina adofo
ene e radia ni mu
ene e radia
Edisa Kawai e show e che mi do mi croye eni aset na pa mini odi betina makawawi india dance ye ewe yentem se me do ne me do china me do de bia ba e kusi se uwu betiti yentem obaye bia me bu asi o ba bia e wa aset ne mu kabeye misika o japade be me japade ye yen kwana nyina o yesu kristo di mu amen.
Jesus, your friend, has said, need him. A radio kind of may bomb on Yamita, Yamia Ba, Yamisus Kukunu, yes, Dimo. Adria, you who are winning, I will shower, and a pa, what you say, Wawarechi, and there was some for you know, and we shall go, may so, oh, Jesus, Dimity, who in Shamo, with yes, Dimity. Amen.
Tell me a fair, and some boy in Shamma bra. Ura. Is it vacancy? Ura, Kufo, or Nyame, Eddie Isra, Eshraumi, Momayan Kayensa, and Bumanayan for Asida and Manyankupon. Nana, Bafo, and Nimusum, Nyame Ishramo, and it Mamia, Nyame, Eddie Abakano, Abonon Koso, Nay Ishra, with Yesu Christo Dimu. Amen.
Amen.
Mm-hmm. All fine, yet you see, no. So shall find you see ya. Ye beam at the ama warm. Thank you, Babu Kutugum. Ye beam, uncommentary. No idea, a out of whom you ye beam the ama warm. Be dear, sir. A young co, and enough for scanning at the two and out two now, but when you move. And now one more air to seek a fe, one much less one more door. And the mabba for any moon soon, and any more canny. One more a year, and you are no men may one woman in our wine fee. Na we must do our work. And she can see if you born as a woman's own nomad chasiano. And yes, I'm going to cry. I will, I